iteka n'umunezero ntangerere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mamuriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhoza TV numwe tugiko bageza ko amakuru yihuta dushikiye muri kano kanya namakuru tuza ko babwira kuri vyinshi mu mpinduka ziheje zakozwe no mukuru w'igihugu nyene cyubero Varisito Ndayishimiye mu rwego rw'ubutungane. Ni nyuma yaho benshi bari bamaze iminsi bidogera ingene ubutungane bw'u Burundi bukora, bamwe bakaba badatinya no kuvuga ko uyu yakuwe mu mabanga yari muri bamwe mu bishe ubutungane bw'u Burundi kuva ku ntwaro ya President Nkurunziza gushika no ku ntwaro ya Neva yari umwe mu bajejwe ibiro bikomeye cyane mu butungane. Uyu nta yundi yakuwe mu mabanga atari umushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika Silvestre Nyandwi. Amakuru dufise kuri ubu avuga ko yaraye akuwe mu mabanga. Nkuko bisanzwe bigenda iyo ngingo ija mu ngiro, inama nkenguza amateka yemeje umushikiriza manza mukuru mushasha. Byarigeze gushika aho President Nkurunziza agena shikiriza manza mukuru wa Repubulika inama nkenguza amateka. Ngira mwanka bivuye kuri General Adolphe Nshimirimana na General Ngiyombe Bunyondi batinya ko uwari yagenwe yashobora kubakurikirana ku bwicanyi n'ubusuma abakora. Hamwe ingingo ngo ikura Silvestre Nyandwi yo bagiye mu ngiro ngo vyoba ari vyiza cyane. Murano makuru ni vyinshi tugiye kugaruka ko kuri Silvestre Nyandwi uyu akaba yaragiye mu mabanga y'ubushikiriza manza mukuru wa Repubulika kuva muri myandagaro umwaka w'2016. Akaba ari umwe mu bavugwa nko mu bashikiriza manza bazandikwa mu gitabo cyirabura cy'ubutungane bw'u Burundi, kuko ngo amabi yakoze yoja mu ihiganwa n'abashikiriza manza mu mwaka w'1972. Kwagiriza ibinyoma batavuga rumwe n'ubutegetsi, kwambika ibarabana atavyemeza afise, gufata amatungo y'abahunze atanu rubanza ruraba, kuyagurisha uko yishakiye, gufukira ivyaha bikomeye cyane ko kugandagura no kunyuruza batavuga rumwe n'ubutegetsi, gufukira ivyaha byo gufata abakenyezi ku nguvu kubw'imvo za politike n'ibindi byinshi turaza kugaruka ko mwidonido yano makuru. Fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wa fyonda ko kugira ngo tujucikanwe n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure ya channel yanyu Muhuza TV uri mu bambere mwahikaze mwidonido yano makuru. Inyuma yaho ku munsi weje igenekerezo ya 2024 mu kakaro uyu mwaka w'2023, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yakoranije abagize urwego rukuru rw'abacamanza ku Kirimba kwa Ntare. Intumbero nyamukuru kwari ukurabira hamwe amazina y'abozezwa amabanga mu bisata bitandukanye bigize urwego rw'ubutane. Nkuko rero nari mpejeje kubabwira mufunyafunyo, amakuru kuri ubu dufise avuga ko Silvestre Nyandwi yaraye akuwe mu mabanga y'umushikiriza manza mukuru wa Repubulika. Nkuko bisanzwe bigenda, nkuko yabwiye mufunyafunyo, iyo ngingo ikabija mu ngiro inama nkenguza amateka yemeje umushikiriza manza mukuru mushasha. Ikurwa rya Silvestre Nyandwi ryo bari baye ngo yoba ari ingingo nziza, nkuko tuza kubigaruka ko murano makuru akaba ngari muri bamwe mu bahamvye ubutungane bw'u Burundi. Yanashizwe kandi ku rutonde rw'abishe ubutungane bw'u Burundi. Ni mu gihe hari benshi bibaza impamvu President Ndayishimiye hadahindura abarongoye igisata cy'ubutungane kandi ari uwa mbere mu kwidogera ico gisata. Ndayishimiye yararize imbere y'abakora mu gisata cy'ubutungane ku izina ry'abanyagihugu bose, ariko abo mu butungane ingendo yabo ntibigeze bayihindura. Mu majambo yavuze mu nyuma inshuro nyinshi cyane yaridogeye abacamanza, naho nyene ntacahindutse. Mu mezi aheze umukuru w'igihugu bwe yavuze ko agiye kugendera amakomine yose igihugu mu gikorwa cyo gushyira mu ngiro imanza zaciwe. Abanyagihugu bahuje n'umukuru kuri icyo kibazo Namakuru menshi tugiye kugaruka ko ku mutwe w'inzego z'ubutungane mu Burundi hari abategetsi batatu ngo vy'ukuri bahagarariye akarenganyo kurusha abandi kandi bakaba bari bakiri muri ayo mabanga nk'uko mejeje kubabwira umwe akaba yaraye akuwe mu mabanga. Muri abo hakaba harimwo Domine Banyankimbo n'umushikiranganji w'ubutungane, hakazamwo Serivisi Rinyandwi uyu ari umushikirizamanza mukuru wa Repubulika ndetse na Emmanuel Gateretse umukuru wa Sentare Ntahinyuzwa. Reka dutangurire kuri uyu yaraye akuwe mu mabanga Serivisi Rinyandwi. Uyu yabaye umushikirizamanza mukuru wa Repubulika kuva muri myandagaro umwaka w'2016 akaba ari umwe mu bashikiriza manza bazandikwa mu gitabo cirabura cy'ubutungane. Amabi yakoze ni menshi muri iki gisata uko bamwe bavuze ko yoje no mwihiganwa n'abashikiriza manza mu mwaka w'1972. Kwagiriza ibinyoma abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kwambika ibara abantu atavyemeza afise, gufata amatungo y'abahunze atanu rubanza ruraba akazamwo kuyagurisha uko yishakiye, yaragize uruhara rukomeye cyane mu gufukira ivyaha bikomeye cyane nko kugandagura no kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, azamwo gufukira ibyaha byo gufata abakenyezi ku nguvu ku bw'imvo za politike, gufukira ibyaha byo kubareza gufa abafunzwe kurya ibiturire, kugabwa n'iperereza agahabwa amategeko n'abica abanyagihugu, guhagararira akarenganyo akabirizo byaranze Serivisi Rinyandwi mu myaka indwi yose yari amaze muri aya mabanga. Undi tuza kugaruka ko ni Domine Banyankimbona umushikiranganji w'ubutungane. Igenwa ryiwe nk'umushikiranganji w'ubutungane muri munyonyi mwaka w'2021 ryarakurikiwe n'umuriro wari gisibohero rikuru rya Gitega, umuriro bamwe bita isanganya abandi bemeza ko wateguriwe mu iperereza ry'u Burundi. Domine Banyankimbona yaranzwe no kunyegeza ibitigiri by'abahitanywe n'uwo muriro mbere banahambwe mu kinyegero imiryango itabizi. Nta matohoza nyezina yakozwe ku caturiye ibohero rya Gitega, kuva ubwo nta cizere ko uwo mushikiranganji ashobora kuzozana nawe umuco n'ubutungane mu gisata ajejwe. Abanyororo barahawe imbabazi z'umukuru w'igihugu, bamwe birananirana ko barekurwa. Mu kiringo cha Domine Banyankimbona abanyororo bamwe baraheza iminyororo ariko bakaguma bapfunzwe kandi yabimenyeshejwe, ngo kubona aguma afunze benshi kandi bizwi ko barengana na kamaramaza ngo no gutukisha igihugu. Inzirakarengane zihorwa ibyumviro vya politike zibandanya guhashwa n'ubutungane atwara mu gihe abakora ivyaha bikomeye mu nzego z'umutekano babandanya gukingirwa. Abamiliyaridi yahawe yo gushyira mu ngiro imanza zaciwe ntaco yamaze kugezaho umukuru w'igihugu avuga ko azovyikorera. Domine Banyankimbo namwe bakavuga ko ngasa n'umushikiranganji atabaho. Igenwa ryiwe ryavuye mu gikorwa gikomeye cya Emerolentine Kanyana na Procureur General de la République Serivisi Rinyandwi babona ko umushikiranganji Janine Nibizi yarabangamiye inyungu zabo. Amakuru yavuye mu bategetsi benshi bo mu bushikiranganji bw'ubutungane avuga ko amanyanga Kanyana na Nyandwi bobo barakoze mu manza zatumye amazu atari make y'abantu agurishwa icamunara ku biciro bito cyane maze bakavyungukiramwo. Abo bakozi bavuga kandi ko mu bihe by'ibigongwe by'umukuru w'igihugu hari benshi barekurwa barisha amafaranga. Umushikiranganji Janine Nibizi ngo yoba yarabangamiwe cyane iyo ngendo y'amanyanga, ari naho hakozwe ibishoboka byose akadodoberezwa ku mukuru w'igihugu ku mufasori w'umukuru w'igihugu ku muyobozi mwishikira ajejwe ibibazo bya gisivile mu biro by'umukuru w'igihugu ku mushikiranganji wa mbere w'ico gihe gushika Janine Nibizi akuwe maze hagenwa Somambike wa Kanyana na Nyandwi. Uyu mushikiranganji Domine Banyankimbona adakuwe ngo nta butungane buzokira mu Burundi. Uyu ndi yidogerwa ni Emmanuel Gateretse umukuru wa Sentare Ntahinyuzwa. Emmanuel Gateretse yarongoye Sentare Ntahinyuzwa kuva muri munyonyo umwaka w'2019 gorondera ijambo rimwe rimusigura mu mabanga arimwo yo mwita umugabo niryo. iwe ntihahambaye amategeko mu rubanza ngo ahambaye ico abatware bashaka ngo numwe muri bamwe bama barindiriye ico abo hejuru bavuze hari urubanza RPS ijana yaciriye abaharanira agateka kazina muntu abanyepolitiki namwe mu basirikare bererekanyaho ageza mu kuba niryo urwo rubanza ntiyigeze arusoma ku igenekerezo ya 2023 kwezi kwa gatandatu mwaka w'2020 rwari rutegekanijwe yavuze ko azorusoma ku igenekerezo ya 30 kwezi kwa gatandatu mwaka w'2020 niyo ngaho rero ngo ntiyigeze arusoma ku igenekerezo rya mbere ruhuhuma umwaka w'2021 kubera bwa catangura ibiganiro by'umwe bwa buraya na leta yategetswe na Colonel Alfred Innocent Museremu yatwari perereza mu gihugu hagati gusohora ibihano by'abari muri urwo rubanza nuko umugabo muzima ngasohora urubanza rwitwa ko rwasomye igenekerezo ya 2023 kwezi kwa gatandatu mwaka w'2020 kandi bitabayeho ahanisha umunyororo w'ubuzima bwose no kunyagwa amatungo ya bose yabo yose y'abantu 2024 aterekanya umwe wese icyo yakoze benshi barasavye ko dosiye zabo yoziba hari ku mushinga w'amanza yagiye kubaza dosiye ya Honorable Moise Bucumi yahatswe guhagarikwa dosiye yose ikaba ngibitswe mu biro vya Emmanuel Gateretse ngo nabo akaba yarabangiye no kunguruza ngaha rero ntihavuzwa abantu bitwara muri senari nahinyuzwa bakazomara imyaka n'imyaka badahamagawe kuburana aha ngo niho bigera umuntu akibaza nimba koko ubutungane bukoreshwa ngo bigenda gute ngo nyandwe na Gateretse basizweho na nkuru nziza be bakiri muri ayo mabanga nkuko nababwiye iki kibazo kikaba caraye inyishu yacu imwe ikaba yarayigiye habona aho kuri uwa makuru y'ibanga dufise avuga ko Sylvestre Nyandwe yaraye akuwe mu mabanga y'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika turaza kubikurikiranira hafi n'ikindi cyose kiza kuja ahabona kubirabana nano makuru mukaza guhita mubimenyeshwa cyo nda subscribe canke sabone kuri hoteli wafite ndako kugira ngo tuje cekanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza sangiza no makuru bagenzaweho babaherereye hose kugira ngo batoje bacekanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngamu gihugu cy'u Burundi hanze bezi gihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Muhuza TV mana iba hezagire